I miss our calls at 3 a.m. and when we stayed up all night long to the sounds of our heart and head. I wanna be with you, just us two. I'll be missing you, girl, on the daily. You know I can't help it, but I need you. I got your picture on my wall of all the days we had, just wanting to go back. When I do something, but it all reminds me of you, yeah. When I try to forget about the things we do, yeah. I've been missing you. Da 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 da